ensine wekugana ngolina katonda byonna byampewo weraba yesu bamugana naye amaliriza ye kabaka kati mukwano womulaha.